Nedot because he has Semeshetim Shetam Vekromani Dora Tora Vekom Kisamu Dora Vekromani Dora Tora Vekom Kisamu Dora
Shamadani Pia Pia Oshko Soma
Thank you.